Kumkani ka kumkani. Nkosi yasemazulwini. Ndiyakucela bawo, cela usikelele unyana wam. Phumelelise iminqono yakhe ayifuna ezantsi emhlabeni. Aphumelele afane nabanye abantwana. Yonke into ayifuna ezantsi emhlabeni bawo, cela uzomphumelelisa umntana. Iminqono yakhe. Yonke into ayifunayo. Ngegama lakho. Thembile bawo, ndiyakwazi uzoyenza yonke loo nto leyo. Amen.
Imithandazo kamama izondenza ntumelele ngobuThixo nesiqho sokwenza iminyango yesivulekele. Sequence of wins in young grace, rule again.